Kulu utukala cha singi kona sangi pangati kiyo na ichanela ke hamba pambili roi duinkezo katika la mikama ya mfeza untusunga kuma alubati ila spona makomenta. Mautu semu usha laikaya nzakalu kansegi sutu ya subscribe unha kushu komenta na ulaika kanja lufutu nukushero kuikono kulu una kukongi bafetu namhlanje kushubile. Ekushubile wenganza wethu sokhumbule ukuthi kunengosi lapha nebuzwa ngombuso wamaciko kanjalo lapha nebizwa ngumaskandi Friday kusitholile ke enkundleni zokuxhumana ukuthi kuzobe kunensizwa lapha ungizwe umfoka mchunu kanjalo nensizwa uxolani Mcineka we bafethu bazokhumbula abalandeli bomculo wamaskandi ukuthi lezi insizwa ezinsizwa lapha engathi ayibhekani kuze nje ngemuva kwespeech esikezathula ungizwe lapha athi ufuna ukuthi uxolani umfoka Mcineka lapha namsusi esikhundleni ngoba impela siyamxaka nje wakhuluma amagama anzima kabi lapha nalumelayo kuyona insizwa eyakwa Mcineka lapha noxolani ke lapha esho ukuthi kumele eshenxe esikhundleni ngoba unobuxoxo kakhulu futhi ucheme nabaculi abathile ke lapha siyazi ukuthi eke kwenzeka lapha kwafika insizwa efana nomdumazi kanjalo lapha nanjoko ekuyinsizwa esingabhekana mehlo kwase kwasiza abeqaphe okanye ama security akuyona azama ukuxazulula isimo esasingesihle ke sasesenzeka lapha estudio kasazi ukuthi namhlanje noma kuzophindeka ni lokho kwenzeka ngoba ungize mangabe ikhuluma insizwa lena engathi ayisabi lutho iyakhuluma futhi uyayibona nokuthi kukhona udlame elicuphile lapha kwabathile njengoba washutshatha lapha nomfoka ngoba ukuthi ungizwe uyafuna ukuthi yena achukuluze utshatha lapha ngenhloso ukuthi ufuna ukuthi amshaye bese amvulela icala kodwa nje mhlawumbe nokuthini kwakho kuphawula mayelana lolu daba hlala lapha no comment section sikhulume ngalolu daba thineka abanye sithohlakana khona laphana kumaskandi Friday sizibonele thina emathubu ukuthi kahle kahle yini ezobenzeka laphana kuyona laphana ungizwe kanjalo laphana noxolana umfoka Mcineka ukuthi nje emzuzwini engamashumi nanhlanu eyokuqala laphana ezobikhona ibona abaculi bazoba khuluma lapho uzokhumbula ukuthi namhlanje bazobe benayo laphana insizwe Sminofu kanjalo futhi noskweletu umfoka achiliza laphana bezobe bebuzwa nje mayelana nomculo wabo mhlawana ekuthini kwakho kuphawula ngalolu daba hlala laphana no comment section sikhulume le ndaba mfethu bekulona udaba benginethula namhlanje kwezi senkezo ungakhohlwa subscribe and like kanye futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.